kugenda nabi kadushikira tukakwere kugenda ubikora hari abantu mora mora bajya bamama bafise amabase bajya bazana badandaza ngo yamikubi yamisoma barasa umutahe ibihumbi ijana ariko baradandaza
Abakenyezi baronkejwe umutahe w'ibanze ungana n'ibihumbi ijana kuri umwe wese naho muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura bakaba bagera kuri 35 bakaba baronkejwe n'ubusanzwe barongwe zone ya Cibitoke afadikanije n'umwe mu mvukira zo muri iyo zone ni Ninazwe Verine yarongwe zone ya Cibitoke akaba avuga ko intumbero y'abarongoye zone ari ukuba hafi abakenyezi bafise amikoro make
abo bakenyezi rero twari tumaze iminsi tubigisha ingene bo kwiyungunganya n'ingene bokora imirimo mito mito isaba imitahe mito mito mu nyigisho twabahaye bashobore kwiteza imbere urabona iyo umukenyezi afise amikoro make cyangwa atacakora n'umwana aramirirwa nabi ndetse n'igihugu kikamirirwa nabi kuko kenshi usanga bajya abana babo aribo bana baguma basegerereza mu barabara rero muri iyo ntumbero nk'uko twabyigishijwe nanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Varisito ndayishimiye niyo ntumbero rero twafashe ya mbere kugira ngo dufashe na cyane cyane abakenyezi kuko iyo umukenyezi uri kuramubona mu ibarabara segerereza birateye agahinda twaciye twiyumvira icyo gikorwa tuza kudodora ahantu hatandukanye ariko umaze kutwishura n'umugwiza tunga ntwari Lionel Raja urumva rero yaciye avuga ati nukuri chef de zone wama umbwira yuko ufise abakenyezi ufasha birakwiye ko nabo nyene twobafasha tukabaha umutahe w'ibanze
warongetse n'ici bitoke akabasaba baronkejwe umutahe ko banza gutubika umukanda kugira ngo ntuzo havupfa kubusa
amwe badandaza ibigori abandi badandaza ivyema abandi badandaza amasabuni zizawumo tuvuga tuti tubahaye ako gataye kosahiriza na cyane cyane mu byo bamwe bari bakora ndetse n'abandi twarabigishije ko nabone bo bikora urumva rero twabahaye ibihumbi ijana ijana umwe ni ukuvuga yose hamwe ni miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atanu turaheruka no guterera stade intwari imiliyoni 20 kubwa zone yacu nziza Cibitoke urumva rero iyo nyene cyubahiro yafashe ya mbere akatuhimiriza mu gikorwa natwe tuba ba mbere kugira ngo icyo gikorwa tugikore twivuye inyuma rero twabayimirije tubabwira tuti ayo mayera agenda mutubika umukanda mudandaze ejo nayiga ejo nitubabone musaba isabuni yo kumesa musaba utuvuta cyangwa musaba tukamambire ariko mukore kandi twababwiye yuko tuzobakurikirana kuko turabazi twatangiye kubigisha turabazi tuzobakurikirana aho bazo barabikorera badandariza ndese n'abazo badafise ico kibanza tuzobereka aho bushira kameza mukasoko turafise agasoko kumutakura kugira ngo nabone baronke aho badandariza
nabene konso umutahe bagira bati turashima ko indongozi yacu yamitwitayeho
nukuri turakengurutse gose uyu muvyeyi wacu dezone aratwitayeho cyane gose ntashaka umukenyezi akena arigora gose kugira duhigire agatahe nyine ducuruze turonke ibyo tugaburira abana nukuri imana ibahezagire aho mwakuye n'abandi muzobafashe nk'uko nyine mudufashize ubu turabona turafise ingufu nyine zo gutembereza amavoka ibigori ibintu byose nyine turabitembereza uretse rarose umutahe ukwiye n'ukuri wo gucuruza nuko aradukunda cyane emwe aradukurikirana no muhira nta numwe atazi muhira iwe
teze ne wacagaga ku ngoma nukuri ati twararika kubona yiyumvire kuduha aka gatahe ni byiza cyane tuyadusanzwe none duhangayika tudandaza hirya no hino ariko uba gatahe karongerekanye
nka twebwe turatembera nyine tukiruka turondera tutwara tuvoka twabibiri none umubyeyi nyakugira imana aratuhaye aratwongerereje araduteye iteka ahubwo n'ubu benshi bamwe tuyerereza mu ibarabara ahubwo yo tusubira akiruka akaturondereraho aho twicara aho dutereka yobakoze imana imusira musubiriza hakura nyakugira imana agira imigisha agira imana n'imangazine
oya oya sinovyuba ukakugenda ntabashimiye wemana wampaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none mana yanje nubuguruhiriye mubyeyi ganza mubyeyi ganza mubyeyi ganza mubyeyi ganza barundi ganza burundi mubyeyi ganza mubyeyi singenda ntashimye